Ngoku siza kusebenzisa i-protractor ukumeta i-angles zethu. Siyabona apha sine-protractor entle ecacileyo. Masithi singambulela umntu owenza nelicabo lale-protractor ngoba isinika amanani acace kakuhle ukumeta i-angles zethu. Into esiza kuyenza ke ngoku, sizothatha le-protractor yethu. Siyise kwile angle yethu ipha ecaleni ukumeta la angle. Masitsho siyithatha. Into yokuqala sizokuyenza sizothatha la umbindi wale protractor ngamanye amagama i-center yale protractor siyibeke kwi-vertex yale angle. I-vertex bese sicacisile ukuba yindawo yodibano yale migca mibini. Xa sele simbekile umbindi wale protractor kwi-vertex yale angle, into soyenza sizokuguqula le protractor yethu. Ukwenzele u-0 degrees alale kweminye yale migca mibini. Kodwa into funekeze siyiqaphele, funeke omnye umgca abe ngaphakathi kule protractor. Into sizoyenza ke ngoku ezolandela kukuthatha le protractor siyiguqule ngamanye amagama siyirotate enzele u-0 degrees ame kweminye yale migca mibini aze omnye umgca angene ngaphakathi. Nankonke u-0 degrees eme kumgca wethu ongasekhohlo. Umgca wethu ongasekunene wangena ngaphakathi kwi-protractor yethu wayokhomba ku-20 degrees. Ngoku simetile le angle yethu sifumanise into ba ingubani ingu-20 degrees. Ikhamise ubukhamisa kwayo. Okulandelayo ke ngoku sizophinda sithathe le protractor siyometa enye i-angle. Sokwenza kwa into enye sithathe umbindi wale protractor simbeke kwi-vertex omnye umgca abe ku-0 degrees aze omnye umgca angene ngaphakathi kwi-protractor yethu. Lona umgca uku-0 degrees funeke siyihlise i-protractor yethu kancinci enzela laa mgca usezantsi ame ngqo ku-0 degrees. Xa seyimile ngqo ke ngoku siyabona i-angle yethu ngubani 110 degrees. Inkulu ke lena i-angle ingaphezu kwabani kuka-90. Into ethetha ukuthi yintoni? Yi-obtuse angle. Masigqithe ke ngoku senze omnye umzekelo. Kweyokuqala besiyibonile uba besino-20 degrees oyinto noyi-acute angle. Nangoku siphinde sithathe i-protractor yethu umbindi wayo sombeka phi kwi-vertex yale angle. Siyabona uba siyathanda singenza nakanjani kodwa into ebalulekileyo sithatha la u-0 degrees simbeke kumgca osezantsi enzele omnye umgca angene ngaphakathi kwi-protractor yethu. Xa seyingqamelene ke ngoku u-0 degrees nomgca osezantsi siyabona uba sifumana u-80 degrees. Masigqithele senze omnye umzekelo. Nangoku saphinde senza kwa into enye, sithatha umbindi we-protractor yethu simbeke kwi-vertex ye-angle yethu. Sakugqiba, funeke ke ngoku siguqule okanye si-rotate i-protractor yethu. Siyabona uba le nto singayenza ngendlela ngendlela. Kuqala sisenoyiguqula le protractor yethu okanye siyihlise kancinci ime kulo mgca wethu ungasekunene. Kodwa siyabona uba asizufumana nto apha, asizukwazi ukumeta i-angle yethu ngoba le nto xana u-0 degrees ekulo mgca ungaphezulu asikwazi uyimeta i-angle yethu. Funeke siphinde siyihlise ke ngoku enzele omnye umgca kaloku. Khumbula besithe funeke angene ngaphakathi kwi-protractor yethu. Xa sekunjalo sizoba nabani? Soba no-0 degrees okumgca ungasekhohlo. Usize sibe nabani? Sibe no-70 degrees. Ngoku sigqibile ke ngoku ukumeta i-angles zethu sisebenzisa i-protractors. Singagqithela senze eminye imizekelo. Ayinkosi.